kitufu amauri nangi genfunye umeri kono Kimberly Sue ne Jean Paul bafunidwa bali bulungi tebaina buzibu bwonna nenga ebisinga ko mujja bitegezebwa kujukira nti Uganda Wildlife Authority bade tekola yokka wali bitengole bibirala yokwerinda ebade bikulembedde operation n'olwekyo mugumikirize mujja kufuna ebisinga.